Sinele inequality ithi u2 ongaphezulu kwa3 umkhulu kuno -4y ulahlekise u8 one-third. Into yokuqala nifuna kuyenza apha ke kuba inamanani axubeneyo unzima usebenza ngawo kuba nditshintshe la 8 on a 3rd ndimenze i-improper fraction ukutsho i-fraction elenani elikhulu ngaphezulu nelincinci ngaphansi. U-8 umphindaphinde ngo-3 ngu-24 dibanise no-1 ngu-25 ngoko ke izama ngu-25 ongaphezu ko-3 leya. Isho ithi ke inequality yethu u-2 ongaphezu ko-3 umkhulu kulo -4y ulahlekise u-25 ongaphezulu kuka-3. Ngoku into elandelayo endifuna uyenza kuba kunzima ukusebenza ngee-fractions ezi kuba ndiphindaphinde macala kule inequality ngenani elithile eliza kwenza uba ingabikho le fraction lena. Siyabona ke apha inani elingazantsi ngu-3 macala. Ngoku into esiza kuyenza kuba siphindaphinde macala ngo-3. Ngoko ke sizawuba no-3 umphindaphinde ngo-2 ngaphezu ko-3 kweli cala lasekhohlo. Enye into endifuna ukucacisa ukuba afunekanga ndiyiguqule laa nto ye-inequality leyana ngoba kaloku andiphindaphindanga ngenani eli-negative ndiphindaphinde ngo-3 o-positive macala. Ngoko akho sidingo sokuba ndiguqule inequality. Ngoko apha ke ngoku icala lasekhohlo xa ndiphindaphinda ngo-3 ndizawushiyeka no-2. U-2 mkhulu kuno-3 umphindaphinde ngo--4 izawuba ngu--12y lowo. U-3 umphindaphinde ngo--25 ongaphezu ko-3 ngu--25 lowo. Ngoko ke sifuna ke onke la manani wethu angenanobumba aye secaleni elinye nenalana anobumba abe kwicala elinye. Ngoku into esizawuyenza kubana sidibanise u-25 macala. Masenzeni ke u-25 sindibanise kwicala lasekhohlo sindibanise nasekunene kule inequality. Sitsho sifumane ke ngoku ukubana kweli cala lasekhohlo sino-27 ngoba u-2 ndibanise no-25 ngu-27. Nga-27 uzawuba mkhulu kuno--12y ze u-25 ndibanise no-25 baklabane. Ngoko ke sishiyeke no-27 omkhulu kuno--12y. Ngoko ke ukubana u-y sifuna abe yedwa into esinoyenza kuba siphindaphinde macala ngo--1 ongaphezu ko-12 okanye uveske uhlulahlule macala ngo--12. Ngoku ke kuba siphindaphinda okanye sihlulahlula ngenani eli-negative kuyanyanzeleka inequality le siyiguqulile. Ngoko xa ndihlulahlula macala kule inequality ngo--12 sizawuguqula inequality yethu sitsho sibe no-27 ongaphezu ko--12 ongaphantsi kuka--12y ongaphezu kuka--12. Uba uqaphela ke xa ndihlulahlula macala kwi-inequality ngenani eli-negative ndiyayiguqula i-inequality lena. Uba ke elinani beli-positive bendingazuyiguqula inequality. Ngoko ke u-27 umahlulahlule ngo--12. Masihlulahlule umabini lamanani ngo-3 sitsho sifumane u--9 ongaphezu kuka-4 ongaphantsi o-12 bahlabane sishiyeke no-y. Ngoko ke u-y umkhulu kuno--9 ongaphezu ko-4. Uba ke ufuna uyibhala ngenye indlela ungayibhala kanje uthi u-y umkhulu kuno--9 over 4. Into endenzileyo kujika nje in amanani wethu baleli beliqalayo. Koko ke singayisibhala lento lula akwakhona sithi uy umkhulu uno negative 2 onekota. Ngoba kaloku negative 9 ongaphezu kofu uyafana no negative 2 onekota. Singayizoba ke lento kumgcama 9. Sibe no 0 sithi negative 2 wethu upha. Nange simbhala negative 2 sibe no negative 3 phaya. U-negative 2 onekota kena uzoba lapha phakathi kwa negative 3 no negative 2. Kuthi ithi ke inequality yethu umkhulu kula negative 2 onekota. Ngoko samanisanqa esingenanto phayana sizobe ke ngoku yonke into engaphezu kwa yonke loo nto ngalambala wethu utyheli.